Hey, abakunzi ba Agaciro Media n'ikiganiro banga by'abatunzi. Reka tubahongereze. Nitwasanga bimeze neza, nizere ko namwe kino kinyobwa ngira ngo iyo ca turangira aho kiri, aho umuntu ashaka kuyonka.
Nande nubiritse.
Ah! Ya. Karakaze. Gakaze rero gasohoza rero guha.
Uri mu wa mbere ubumengo urawibona yuko mengo urakomeye gusumba uri mu wa gatatu yaheje.
Eh. Uri mu wa mbere.
Uri mu wa mbere.
Kandi ari ubudi hasi.
Wajya mu wa mbere baba afise amanyama menshi gusumba mu wa gatatu. Ko wabona umengo barata barateye intambwe. Kandi nibyo babayiteye mugabo ntaho babarage. Icyimbyo cyaje cyane cyanjye mu gede mu wa kabiri. Maze kubona maze gutangura kugira vision ati mbega nzoca njahe.
Ni waheze y'amashuri.
Nzoca amashuri nzoca njahe. Nagize amakosheshe surtout ku bajene ba jeune entrepreneur bo muri Cameroon. Nabonye ukuntu baririmba ipiripiri hanyuma rirabateza imbere. Bobo bari dandaza ari natirere. Niho nanjye navuga.
Donc batiriwe barahingura.
Yego. Niho nanjye navuga ati none kwa bari batunze bari dandaza ari natirere. Jikwere kintori ntori ndumva cyanongera nkari narihingura. Tubona yuko ni minima y'ipiripiri nganda ifise. Nina cye ntangira kugira amahese kuri ipiripiri. Iri yarantwaye kugira nshobore kugwa ku ifa kumire. Cyo gutwana muri bebe ni ashobore kuvalida. Yarantwaye plus de 2 millions.
Okay.
Ari ipiripiri se sa muri ibindi se sa. Nina bitangura muri 2 millions abaje hari leta ntari rwatangure ku supporting abanizenga
baje.
Kugira bashobore ku tangura kwinjira gutransforma nta n'umuntu nta n'inganda banashaka ngo ahemenye inganda zari zihari mashobora kuvuga ati ngende kubinobera ko ndayifise ibuhiga ifise ndagifise no n'igite
ibuhiga no kuvuga ikarusi
eh karusi yanacha ngira na point of vente iri ngaha
kwa Muyinga
iri ngaha
mbuga kuno munsi
ubayikeneye ashira ku telefone direct amacha ndamurongo iki
Nukuvuga nkuno munsi n'umuntu araba kino kiganiro akumva ibyo mwavuze.
Ntango ya neca kumana.
Yo kurondera ati eh gagiye ati muri ntara runaka cyangwa muri kandi karere sanzwe ndumu grossiste muri ibinyobwa.
Yego.
Ati dukorane.
Aca kumana ntango.
Birajoboka. None bo dufate aho niko badanaza abanini banini. Nko ku mujene nawe ashobora kuba ari kuyimvira gukire akazi. Uwo muntu kuko nawe ndabona imyaka urashara umujene. Umuntu yo kwimva ati eh buje ndafise rero kiyoske yari yarunaka ndafise inzu runaka uyo muntu buje ntako nitwakorana eh gute umuntu uje kumworohereza gute Okay yes tubaramutse cyane tubayikaze muri cha kiganiro cyanyu cacu ibanga ry'abatunzi Joni wo mdishanyuma ndabipfurize amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga. Ibyo rero ndabipfurije n'abyo nipfurije. Mutama Omer turi kumwe hano nashitse je ndamwita Davido cyangwa Davido none reka twibirereza. Omer uraho neza.
Yego
namahoro. Yego. Mvuze kuri Davido cyangwa uri Omer duhumi dondoro nyezina.
Bon, cyane twa ndacyashyiza Omer. Ntaba Regency rukira ihinguriro ryanje gira amahoro munda.
Ego.
Nkaba sanze ndi muhinguzi inovuga ko yabigize umwuga ariko atari byo yize ariko yagiye aragira ama pratique hanyuma aragira amahirwe nyine kugira resite.
Okay. Tuwo rino shira hame ryanyu tubonye gitwa gira amahoro munda.
Ego.
Gira amahoro munda. Komo nari hingura ibinyobwa Umengo uvuze gira amahoro munda ngira ngo nifungwa zarimo.
Turahingura na ni pilipili.
Okay.
Pilipili ifise ama bisakamara kakomeye cyane mu magara y'abantu.
Eh. Twegereza kajya gapilipili imbere ya kamera turabo ko kameze. Kumure nawe barakarana nako bakiboneye neza.
Yego.
Good. Kabisa. Donc yo pilipili musanzwe muhingura ngaha nyene mu ntara ya Muyinga.
Yego.
Yego. Hama mu byo natanguye kumenya ko imbere y'igihe imbere yuko kumureno menya yuko munahingura ayo mavuta mbega ayo mavuta sinzi ko namakoto
eh namakoto ava muri tukunesora
okay imbere yuko menya yuko rero muhingura ayo makoto mugahingura na ni pilipili natanguye kumenya ico kinyobwa Davido. Ego. Ikinyobwa Davido kimeze gute gamuta?
Iyi ni inzoga ifise degree d'alcool ya 25. Ive iri fortifié. Iva muri beterave.
Okay. Beterave nabonye umengo handitse ko yuko iva muri beterave ni nanasi.
Ego. Turacangana na ji nanasi.
Okay. Ariko umuntu yumvise yuko iri muri kuri zo degre cyanke 25% d'alcool. Chumengo ni byabinyobwa biva mu Burundi.
Eh karakaze kandi karasose. Irabanganye byose.
Nukuvuga nubwo gakaze karasose.
Yego.
Mhm. Oh. Nimba tari banga. Je sanswe nwa ho gatoya inzoga. Eske umushaka kumonja gato umunaka akaguta kumva ko bimeze. Ora. Eh abakunzi ba Agaciro Media niki gandi banga y'abatunzi reka tubahongereze nitwasanga bimeze neza nizere ko namwe kino kinyobwa ngira ngo iyo ca turangira aho kiri aho umuntu ashaka kuyonka
nande no vidite
ah ya 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 karakaze gakaze rero gasohoza rero uko biri kose ngira ngo he si sa muntu wore wese yumara ugacupa
najya kana koma
ku nko kuri babandi bashobora kunwa maze kubona ko naziriya nzoga zinjabuka usanga zikaze hari abazinwa barinze kuzivanga n'utundi tinyobwa twamaji cange za Coca-Cola niyi umuntu arashobora kuyidiriwa akayivanga
Okay.
Nekondara gato yerejewe msemaso akunda kwitegereza vuba vuba. Uburyo ishashitse cange uburyo iri yambare. Nko ku murumyo nereke neza abikora turaba. Donc. Ubwa mbere ariko akantu mengo sinzi akagutokora.
Akitagasira.
Donc agacha hiyongera ko rero n'umurumyo ubona biri mu buryo byambare neza. Umuntu ndayibona sinibwira yuko inzoga ari ndundi. Oya vraiment. Parce que mu Burundi bakunda kuvuga ngo ibihahinguriye ngo ni bitegugwa neza. Niyo mpamvu bidashobora kuronka amasoko hanze. Ariko akantu ki wabantu bavuga ati ubwo bamene.
Bakubana ka kabende rakaje ka certificate.
Eh. Okay. None ga muta.
Muri business iri kuyakora ibintu. Kugerageza gukora ibitandukanye n'iby'abantu. Kugira ushobore kwatira abakiriya. Se pour quoi nyine bana nagize
ariko Omer imbere yuko kumbure udusigura neza na neza ngira no gukina aze kumenya hehe ugasanga ni iki mugabo ko wavuze ngo nti wari wize ibi mugabo kandi nibaza ko atana amashuri yavye abaho ya transformation byaje gute kugira ngo utangure ibintu ubijemo uyumvire ko ukora ikintu kizagushikira abarundi benshi byaje gute
kugira ngo shobore gukora ibintu kine cyimbiro cyanje mu ngiri ku ishuri burya uje umunyeshuri akija ku ishuri sefto muri kaminuza burya urimo wa mbere ubumengo urawibona yuko mengo urakomeye gusumba urimo wa gatatu ya hejeje
eh urimo wa mbere kandi ariko buri hasi
wajya mu wa mbere baba afise amanyama menshi gusumba urimo wa gatatu ko urabona umengo barata barateye intambwe kandi nibyo babayiteye mugabo ntaho babarage icyimbyo cyanjye mugeze mu wa kabiri maze kubona maze gutangura kugira visit mbega ndocanjahe
ni waheze y'amashuri
ndocanjahe niho rero nagerageje gutangura kwiyumvira kuzoshinga sosiyete izotanga akazi oreye ko nza kugasaba ubwo ndagatange
okay
hanyuma yede mucho cyimwe nyene mu wakabiri ndacika
mugabo uyumvire ko zotanga kazi warabona zo gatanga mu biki uri gukora iki
nabona yuko ndoje mu za transformation
okay
brand mantest eh no gede mu wagatatu nyene mu wagatatu numva nyene nani namaze kwega no vuga ko ni namaze kwegerana mbona ndigomba nsohoke ncanjahe no rero nyene nake ntanga kugira ngo ushaka shatse ndigira ma recherche hanyuma ndaje ishuri ndonka stage nacyo nsaba stage professionnel kugira ushobore kuyatasha ahantu hari connection shobora kugira amarusheshe ntekanye
mugabo no kuvuga nundi iyo stage ntabwo yikozana bagira transformation
oya nariko kubera nizi kiganga
eh hajye wize ubuganga
eh acengenda muri service de santé muri district de santé ngai Muyinga
yego
yego kugira nshobora kugira access kuri connection wana shaka ndonke n'ukumenyana n'abandi bantu baba cadre yashobora ku bana asu tumenyane n'abantu bashobora kubara bikoze ndakunda eh niho rero naciye mbandanye ngira amarecherche amarecherche cyane cyane natangure kuri Pilipili Pilipili nagize nagize amarecherche surtout ku bajene bajene entrepreneur bo muri Cameroon nabonye ukuntu bari mu Pilipili hanyuma rirabateza imbere bobo bari dandaza ari na tirere
Mhm. None nanjye ndavuga ati barahingura.
Yego. Mhm. None nanjye ndavuga ati none kwa barihingura bari batunze bari dandagira na tire. Mhm. Jikwere kintori ntori nimba cyanongera nkari. Nari hingura. Mhm. Tubona yuko ni minima y'ipiripiri nganda ifise. Mhm. Rero none naciye ntangura ndavuga ko ini Muyinga ntibari bwatangura kurima ipiripiri. Mhm. None naciye ntangura kugira ama ese kuririma kwanze.
Okay.
Ndabiye uko info nzoba ngize icyumbe cyo kuri transforma chora ku influence abene igihugu agashobora kuba boririma nkaronka matie premier info nzoba nabyagutse. Mhm. None naciye ntangura ndarima ipiripiri mbona rirahaba. Mhm. Naciye ntangura kugira ama ese ya transformation ipiripiri riri likide. Mhm. Kuko entre tane numvise yuko zakayanza ari za kirundo baririma navuga ati
Amaese ntuzigira ubura huri kuri.
Yego. None naciye ntangura kugira amaese kuri Pilipili. Iri yarantwaye kugira nshobore kugwa kuri famille. Cyo gutwana muri bebe ni bashobore kuvalida. Yarantwaye plus de 2 millions.
Okay. Ari
Pilipili se sa, ari se sa. Cyane bitangura muri 2 millions abajene hari leta ntari bwatangure ku supporting abanizenga
bashobora.
Kugira bashobore kutangura kwinjira ku transformer. Nta n'umuntu nta n'inganda banashaka ngo ahemenye inganda zari zihari mashobora kuvuga ati ngende kubinobera ko. Narumva na ide nyene yarangiye ndavuga ati ngomba nkore kuko n'abazungu babikoze none babikuye he.
None oya ukimvira ibyo. Wowe urabona umutaho aho zova
ubugira. Narumva turaka. Nakoresha utwo turaka nyene. Asa bagenda nkogira ama enquete nkaronka wisamire ngira ama esere.
Okay.
Niho nagize ese haragira igihe nyine ndavuga ati ipiripiri ryakaze. Bahaye ndabihaye abantu nyine bakajya apresi. Niho rero nace mvuga nti kuba ajya apresi iyi ni fano rikora ubwa mbere ndakora muri bwa bucupa hariho nzenga karibu za kera mu bucupa bungana gutya bwa plastiki. Nibwo nagenda nka rekipe.
Ni washobora kuronka agacupa k'iwawe usangije.
Ya, ubucupa sinibwamenye naho ni ubukungu. Nibwo nakoresha rero. Hanyuma bamaze kumva ko bari kuwunze abanyagihugu. Niho naciye mvuga ati rero reka niyandikishe. Ndakira sosiyete ndajya muri api. Iyi ADB yari api. Cyandagiye ngura sosiyete. Nuguriye sosiyete twarakoranye n'abandi bantu. Ndabaga kubera njyewe arije nari mfise umwanya bacye bashaka kuba intana. Nari mwumva kugira sosiyete uri umwe byari bigoye. Ndavuga ati ndabihebye. Reka niyugurura irindi rishyashya ry'iwanjye. Nacyo nuguriye iyi sosiyete igira amahoro mu nda. Mbandanya kuri Pilipili nyine. Hanyuma ndateba ndaguka. Ahingura n'inzoga ari entre ta irindi cyupa rirerire giri mu gusana nuko ngaha tari hafi mu bwa mama pondo vante mu muntu arashaka kuri torayo hanyuma gashya ko gafoto hanyuma entre ta natangwe ndayishya muri plastique iri muri degree d'alcool iri munsi ya 16 mugabo nasanga ufite concurrence nini ya ku isoko Nanjye nkitangura urumva ko cyaje ndapasa zaho zagara abantu bakiyima ndabaye kuba bizoroshye. Nore n'icyimbiro cyanje mwe yuko no ihindu no ihindura ntayiduza dogwe darukore nkagira nakandi ka modification kugira cyore ku gushya ku isoko ikintu kimeze neza.
Yego.
Nuna cyingira ama SRL n'ubundi yiyi Davido. Bambe yitwa Pop Wine. Na muganje ndahindura ngira iyi Davido. Davido Gushasha na karite shasha, kipari shasha.
Okay.
Rero ikirakundo cyo gituma rero ndi kondashyamo effort kugira ngo improvise ni tre grande quantité bya shoshwe cyo rwose satisfaza la demande.
Okay. None uyu munsi jewe ukuntu ndi kundumva kino kinyobwa cha nibaza du nti ukuntu kinyoheye cange gishobora kuryohera nabandi. Ese ku muntu none ni yakeneye ku isoko arakironka.
Yego.
Ndakuvuga nk'uno munsi nk'umuntu yoba yibereye makamba ubundi yibereye igitega kumba urundi yibereye ubujumbura hari ama ahantu hari stock runaka cange hashobora kuza umudanda za mukumvikana kugira ngo azirangure iwabo naho zibeho
ego bo nubu ibujumbo yaziriyo adagushishya muri Parisie ubujumbura n'ama Philippines n'ama vuta byose biriyo hanyuma navuze yuko ndiko nariko ndahindura ndayikora muri plastic ndayishira mu cupa rimeneka ure no vuga yuko ntaratangura ku kudisandaza cyane ufise ndayifise ibuhiga ufise ndagifise no
n'igitego ibuhiga no kuvuga ikarusi
eh karusi yana cangira na point of vente iri ngaha
kwa Muyinga
ngaha imwe
mbuga kuno munsi
uri ubayikeneye ashira ku telefone direct mu cyanda murongiki
Nukuvuga nk'uno munsi ni umuntu araba kino kiganiro akumva ibyo mwavuze.
Ntangwa neca kumana.
Iyo kurondera ati eh gajiye ati muri ntara runaka cyangwa muri kandi ko karere sanzwe ndumu gro system muri ibinyobwa. Ati dukorane.
Aca kumana ntangwa.
Birajoboka. None bo dufate aho ni kubadana za banini banini. Nko ku mujene nawe ashobora kuba ariko yimvira gukire akazi. Uwo muntu kuko nawe ndabona imyaka urashara umujene. Umuntu yakwimbira ati eh bugenda afise rero kiyoske yari runaka ndafise inzu runaka uyo muntu bujya nako ntukokorana eh gutu umuntu uje kumworohereza gute
abingo ari ho muje na shuya kuda tukavugana namba ni nzoga yari gutwara n'izo muri yoni agace sa tanga ha sense cyangwa ko pesha sense eh kimwe no mufasha cyonye
okay nico kimwe naya amakoto beshi mu Burundi babona bayafungura bayakoresha mu ifungurwa no munsi akora no mu bintu byinshi bitandukanye beshi sinzi ko bazi ko mu Burundi asanzwe ahingura mbega ajya yandi menshi ari uretse ayi wawe ahinguriwa mu Burundi cyangwa mu Burundi uri wenyine
gute aya ndamaze kubona abandi okay karite yandi nawe urumva ni yego kuko nta muntu numwe arayagura Bosa guma bantu telefone bamaze kuyagura. Nagama ndabarungi.
Okay.
Se problème que waya bara yakunze kuko kuba guma bantu telefone hariho nayandi. Se kuba yuko bara amere bari bafungu. Ayandi bo barafunga na kuvuga kalite bo bara apese.
Okay. Twinjereye mu minsi mikuru irangiza umwaka nitangura umwaka. Akabije. Ibi ni biburemo kabisa. Zaho sawa je numva no gushimira sinzi ko hari cumba twobe twiringeje kuvuga ariko cari ngomba ko tuvuga
address
yeah, okay igiye ko
address aho dukorera ni Muyinga ntara ya Muyinga bo mu Burundi uko bibaze ko kintu kiganira tutazokumviriza abarundi bonyene ni mu Burundi ntara ya Muyinga komine Muyinga karitse kibogo egiste muri ville Muyinga putanga na telefone
okay
telefone ni 69 ubusa 34 ubusa 82 69 064 082
okay nuko wadukurikira na kuri Agaciro Media mbibutse yuko iyo nimero muza kwiraba nko kuri YouTube iza kuba ari commentaire ya mbere ama no muri description kuri Facebook iza kubiri muri titre ikiganiro turabakundirayo cyane tubakengurukire ko mwama mu turi hafi kandi gihe cyose twama natwe tuzunguruka tubarondera ama innovation twiteze imbere uyu yarakoze ibi uya nawe gukora ibindi kazima namwe mwumvise ko yabikoze atari kwavuze amafaranga yakurikira inzozi gusa okay bye bye